kuva ku igenekerezo rya 2021 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 wahoze ari umushyikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarahagaritswe n'inzego z'umutekano yafashwe yagirizwa ibijyanye no kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu no guhindura inzego zatowe amwe no gutunga ibigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko mu nyuma hariyongereye ko ibindi byaha akurikiranwa muri kino gihe ku byahindwi nabyo no kugomba guhindura inzego zatowe ukugomba kuzimanganya ubuzima bw'umukuru w'igihugu ukuvuga nabi inzego z'igihugu ugutunga ibigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko uguhungabanya ku inzego z'igihugu zikora kwiha inyungu mu buryo bunyuranije n'amategeko hamwe no kugira amatungo yabonetse mu manyanga munahije Alain Guillaume Bunyoni yaburanishijwemo yaheruka yabaye ku wa cumi mu nyonyi 2023 yaciriwe umunyororo wo guherayo amatungo yiwe arafatwa ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni rero rimeze nk'urusyo ku butegetsi bwa president Ndayishimiye ibyo bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD FTD bayaze na RPA bavuga ko bariho n'umugambi wo kuzimanganya ubuzima bwiwe umaze igihe utegurwa n'abegereye umukuru w'igihugu amasoko iyo nkuru avuga ko yiyumviriwe imikenyuro ibiri ubwa mbere hiyumvirwa ko Alain Guillaume Bunyoni yogandagurwa mu kumwimura mu gasho bakamukura mu ibohero arimwo akajyanwa mu rindi bohero ryo hagati mu gihugu ibohero rya Muramvya canke igingozi niho hibazwa ko aho Alain Guillaume Bunyoni ngo yari guca araswa mu nzira bikavugwa ko abamushyigikiye bagerageje kumutorokesha ibyo bitabaye ayandi makuru avuga ko ariko atunganywa uyundi mukenyuro uko umugandagura akoreshejwe isumu ayo masoko ya RP yatubwira ko obahategurwa ko bomuha isumu mu gushyira ibyuka mu cyumba afungiwemo wenyine cyane bagacisha isumu muri bamwe mu baganga basanzwe bamukurikirana bigaheza bikitwa ko yahitanywe n'indwara y'umutima inyuma y'urubanza Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe muri munyonyo 2023 byarabuzwe ko mu mugambwe uri ku butegetsi ariho abatashimishijwe n'iyo ngingo muri abo havugwa cyane cyane bamwe mu badashimishijwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye harimo na zimwe mu ntwazangabo zifite ipete rya general zizwi nka somambike wa Alain Guillaume Bunyoni izo ntwazangabo hari n'amakuru avuga ko zasatiriye cyane president Ndayishimiye ku bijyanye n'irekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni ariko nawe ntiyabiha agaciro mu minsi yahera byarabuzwe kandi ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarafatanywe amatelefone ariko iyo nkuru yabaye nk'akamizwe n'ingoma kubera ko atamakuru menshi yagaragaye avuga abo baramuhaye ayo matelefone ariko kuri ibyo bamwe mu masoko ya RP bavuga ko hari bamwe mu bihangange mu butegetsi bwa CNDD FTD zabonetse ko boba bari bafise mu ruhara bituma ibyo bya matelefone bitaba birebire idosiye ifunze Alain Guillaume Bunyoni ayisangiye n'abandi bagizwe n'inkwazangabo mu nzego z'umutekano aribo Désiré Uwamahoro Bena Samuel Destino bafumukeko wahoza kurikana iby'inyubakwa za Alain Guillaume Bunyoni comme Niyonsaba wahoza atwara umutumba wamubone mu ntara ya Bujumbura igice Alain Guillaume Bunyoni yafatiwemo hamwe na bamwe mu bapolisi bamucungera umutekano.